Uyibona le ntombi le?
Hey, ngiyayibona Alex, indaba.
Yazi, ngiyefuna.
Hey Alex, usufuna yamZulu manje?
Ngiyefuna. Shelo kanjani ngeZulu?
Hey, yabona Alex, wena ucathi setopia la ngiyakubona. Ezala ayidingi izinto eziningi, uzoshinta ezo 3. Uma ufika kuyona, uzothi sawubona. Ndoni yamanzi. Wazwamuhle. Izoqoma same time.
Serious?
Same time Alex.
Hayi, awuthi ngiyilanda.
Manje?
Yo, manje.
Ayi ayi, awu Alex madoda. Ngiyazile ukuzovula i-tuck shop kuphela.
Sawubona. Ndone manzi. Wazwamuhle.
Uthini?
Ngithi sawubona ndone manzi. Wazwamuhle.
Hayila. Uyazela phuso uthi manzi. Libona sohlanyela umuntu ngihlalele bo.
Ishayiwe lapho.
Ufika wathini kanti Alex?
Ngathi sawubona ndune manzi.
Ndune manzi. Ah, Alex, Alex, Alex. Akudayiswe container la.
Ha?
Ay, awusile wena. Ngithe ndone yamanzi.